La kangaka ngomthando mkhosi ndinguye Niphuma khona emakhosi simbi choko nempuma kolonisi Aphinde thayidlala abantwana hayu mama uyayisini mbokodo